Sero kama no wora Isebedo kingi engimana Atingo nyingi malo nikesh ise yunjo iwakna Iromo, iromo chuta.